We'd like to say to Madiba, go well, Dada. You have played your part. You have made your contribution. We'll always remember you. We'll always keep you in our hearts. We'll always learn from your lessons. Amandla! Ngawethu! Umandela uthahlome! Umandela uthahlome hlasele! Usiyaya! Owesizwe lusaka! Umandela uthahlome! Umandela uthahlome hlasele! Usiyaya! Owesizwe lusaka! Umadiba uthahlome! Umadiba uthahlome hlasele! Usiyaya! Owesizwe lusaka! Umadiba uthahlome! Umadiba uthahlome hlasele! Usiyaya! Owesizwe lusaka! Umadiba uthahlome! Umadiba uthahlome hlasele! Usiyaya! Owesizwe lusaka! Umandela uthahlome! Umandela uthahlome hlasele! Usiyaya! Owesizwe lusaka! Umandela uthahlome!
Free. Why should
esihambayo jinde lendlela esihambayo jinde lendlela esihambayo jinde lendlela esihambayo washumandela kubalande Wati soti banange freedom washumandela kubalandeli bakhe wati soti banange freedom
Amandla
indindlela sisayihamba sikafikela siyakhona indlela endlela